A few moments later.
How does it feel?
Dying, if that's what they feel yeah. like, I don't want to die.
Ulikuwa unasema nini ukiwa uko juu?
Ndio kwa sababu yataka kuruka simu.